Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambe nami, Zungangishilana, Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambe nami, Zungangishilana. Daoyame, alikolana, buso wame, aukolana. Kilondoloze, zuhambe nami. Daoyame, alikolana, buso wame, aukolana. Kilondoloze.
Ikayalami, Ilondoloze, Ilondoloze.